igihugu naho kigwaye ni ukigwaye kigwaye aho ingana amafaranga ajanwa mu bisata ni ingena akoreshwa abantu utakosoye nubwo bukere turimo buradushikana yo ico gituma revision budgétaire ngo ndatu yuba après di hategeze habaye iharira kandi rishashe kuko twiduga mbwa amafaranga ari kakoreshwa nabi cyane tugasaba kandi yuko ntuze ministère ya planification ko yusubirwa yusubiraho nyimba yo manima ministériere yo batagira kizoba dusavye kumugaragara yuko ministère ya planification muri Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubiye mu kibuka amaproje yagumaraza ngo Charwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najes ibintu mwabiza biza bitwara amahera yumurengera mu gihugu ugacume ngo nibisanzwe mubizi kundi ofisi ingwane mu by'ubutunzi muno munsi muri no minsi hama tukaba yihaye intumbero y'ubyugo cyo cateye imbere mu 2040 hari ibintu tubona leta yushikira ko yotuma iyo ntumbero ishobora no gusanija mu ngiro ubwame nuko tubona iyo ntumbero iyo yoshimikirwa ko hari n'ico biyita gutunganya amafaranga ya leta bije igihugu arico bita gouvernance budgétaire kubera iki tubona ko ico gifata harimo agahaze cyane ubwa mbere ubibaza umuntu yo kwibaza urashobora kwibaza uti kubera iki kuva mu 2013 gushika mu 2023 imyaka 10 iheze berekana ko obere chatoje ama taxe menshi yongera hanyuma leta igaca yakamadeni menshi ashika uyu bageze ku miliyaridi 600,000 zirenga si miliyari zirenga ari deni zatswa mu gihugu umugabo gacuraba ibintu bimwe mwene byifashe wongereje deni gutyo kaba kw'amafaranga re uberitoze ni gute wosanga mu mashuri ekipma imeze uko imeze no munsi ugasanga nabari munti bakwiye babarokite bashobora kwigisha mu mashuri ni gute ubona amaganga ari kubaragenda bito ko bategereza kuvura abarundi ni gute usanga amaro ibitaro bitari kubiraronka amahera ibyo bitamariyere dopema bije bisanga baravuje ku muntu witegeza kuzira baha amahera kwasanga byacerwe cyane ni gute usanga ibi byamazi mu usanga iki yamazi bisaga cha Bujumbura ibivyo yirezo ya matara ishaje bibada imeze uko ugasanga vy'ubutungane ingene yaxara justice na logistique ya mutungane bakoresha sikirenga ni gute yo deni yarabi ugasanga hagumye haba gere de zanari abakozi ba leta n'abakozi bamwe bamwe ugasanga biko bizana igihengeri kinini gere de zanari kutuza deni wiyande 25 gere de zanari ugacusanga umwimbo mu burimyi n'ubworozi ntibiyongereye bivye ama infrastructure amabarabara bona nk'amaraja kumutakura aja hehe nibindi bivye ama internet ukumvira ati none iyo deni ryakwa ry'umurengera riba rikurikora iki ikibazo gihambaye kandi uwo ideni ryaka amatara amabarabara aya manari ibintu byinshi umashyaka amanye abaganga bakagenda amashuri abarimu mugabo ngo ideni n'iryo deni gabasha ryuba ryafashe kugira ridushikane kuki ubutari ntibiriko buracukugwa ibikiri kuberagira gute hanyuma rero ugacuraba muri affectation budgétaire ikintu kitutangaza n'amafaranga mwamubona ingene bitunganije ukibaza ikibazo ni gute hashobora kumuhava ngo hariho ngo gufasha amakoperative kagumu yafashe atekereza ko ari karagwiza umwimbo hafi imyaridi 90 ku mwaka imyaridi 90 z'amarundi uwo myaka inari karabya hafi imyaridi 300 nuvuga ko iyo subvention y'amakoperative isumvya bije yose y'ubushikiranganje bw'ubutungane ubushikiranganje bw'ubutungane ntuburenze miliyaridi 51 n'ubutungane twanga ubutungane bwatunaniye ngo twabuze mugasanga usunga biji hafi cha kabiri ni kuvuga ngo mahera ngo agiye mu nyamako utarabona utabura na ivali waso yavyo ya ukaraba exoneration ubwo burusha butangu sanga hari hafi miliyari 100 ingahe ku bantu batari hamakuru nta ivali wasiba nubu yo kubona neza inyungu tubikurabo haci imyaka ni imyaka batabyongera mu gushora ibintu hanze kwa time business ize ko ziyongera mu gihugu ugasanga hari ama depense ngo kubaka amazu konsiso de bâtiment mwezo bâtiment ntuzibone mbere ugasanga amahera yo gukota ya leta mu mabiro ya leta guma yiyongera location de bureau za leta nkubushikira nganje bw'intwaro hagati mu gihugu ntibukose hariya ngabukora ngo miliyari 10 nangahe ku mwaka ngo mubiri bije ngo konsiso de bâtiment z'igihugu ngo no kudisubiramo la non metti il defo di funzione, ma mi chiama freddo missione, dai, mi chiama Bionghera, i Duca, i Toro, e Ugasanga, comunque, Sanga, Ugasanga, 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 abakozi Ugasanga, 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 mu nzira. E souvent, se il disangre, il tuo half merito da Majanabili Namirung. Due value, Gasango, Angre, Zingari Kwazan, Unyachi, Missi Nimis, Batanze Monopoli, Gasango Missi Heze, Mavunashaku, Gasanga Jari, Vivas, Marabongene, Mushiranganji, Wanberi, e Atashaku, Vakuman, Wari Mishiram, Hariri. Ugatusanga ibijanye no kunyuza amatungo y'igihugu ibikubira hanwa bikwiye zakuru de konti ngo bazihe uburyo bukwiye gukontora amafaranga ya leta ikindi ni ya sense de planification planification kumenya ibyangombwa bije imbere y'ibindi ubushikira nganje bwo gutuganya imigambi planification gutaka ihari umva ibintu byose ni kwintroduza kimwe none ivyo bintu bimeze gutyo ugacuraba ibijanye no gukorera ku mugaragaro njya ntegura amafaranga leta ikoresha ntibigira ba IPB hagi yitangura kujaho bayishira habona abantu bagira icyo bayivuze ko ukaraba nk'uyu unyi umwaka ameza tataheze twatugeza kubona icegeranyo cingene amafaranga ari karakoresha ku meza 3 ya mbere raporo d'exercice budgétaire premier trimestre kuva mu kwindwi mu kumunani mu kwicenda utugeze mu kwicumi na rimwe ijya bita budget situa y'abanyagihugu yategeza ko yatanga yarasiguriwe abanyagihugu kumenya ibiri muri iyo ntego gacuwe ati none tubona yuko rero aho bico twokwita revision budgétaire revision budgétaire hasubiye kuba discussion budgétaire kuko uravye amadeni dufata acaya amazi agatangura no kuremera kuko ubu ni hafi miliyari igihumbi muri beach yo gusubiza amadeni yafashwe umva aho bitugejeje imiliyari igihumbi gusubiza amadeni yafashwe mu kubushikira ngandi bika cha leta none amadeni umva yadugije iki kuni vyamanaro mengo ni ibintu avuga bati amafaranga none kwatata ico gari kuba ari ya leta yarayo kugira gute kandi nibibazo ngo butungane vuga ngo butungane ngo bwambira butungane 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 turabuguze kandi butungane ntuze ni ministere de souveraineté igihugu ibijago bino imirani ya miliyari 50 mwaro tubona ngo subvention y'ibintu utigira we valiwa binyika gutyo imirani mi hafi 90 hari kintu kingorare muri Afrika taso budgete kandi ni hibazo biri igihugu naho kigwaye ni ukigwaye kigwayaho inga amafaranga ajanwa mu bisata ni inga nakoreshwa abantu utakosoye nubwo bukere turimo buradushikanayo nico gituma revision budgete ngo ndaratu yoba après di hategeze habaye iharira kandi rishashe kuko twiduga mbwa amafaranga rikakoreshwa nabi cyane ugasaba kandi yuko ntuze ministeri ya planification ko yosubira aho nyimba rero mani ma ministeriere yoba cyangira kizoba dusavye kumugaragara yuko ministeri ya planification mu Burundi igaruka ikureho amaproje yaduka atizwe neza ubwo dusubira inyuma kibuka amaproje agumaraza ngo Sharwa zero byo guteza amavoka ibyo kugira iki za najes ibintu mwabiza biza bitwara amahera y'umurengera mu gihugu ugacumi ngo nibisanzwe kwiriki iyo planification itahari kugira yige ibintu neza imigambi centralize niyije imbere y'iyindi wewe ugira gute planification hanyuma kagira uvuga ngo ejo bindavuze ngo igisaga cyabuje ngo ntigeze gitegura ngo planification ngo inyene ngo amazi ngo amazi ngo tuzadukeneye Mama tuwa duki ni muri no mwenye mwigisa kina chini yangu na mukamo mwenye ba plani fisi mwenye ni mukamad zo kwama yangu yao ifisi bintu mvuvio wali uyo gesture unani kwa nuko plani fisi amadi kisa kara cha ujumbura tu zuko amadi zaruzima kwa nani mwana kwa rikibaz kuzbuka sanga priority zira handi hand Mtuwe tiri nuko kuna amatunga karanyuru zuguwa ugusuma Mguba nako bitahaguru kiunga wanu wahanwe Ya masuki ngana di karatabu ni binu mengo Na nera ikume yuku igwayo Changi ukuru deko nizira na mingina makamanu uze Mahara ya koreshe Sangata abijigira Chene wazayu uko Alikinu yari kiwazo jikome Eurovizio bijetere yoba Kandi bakaduha raporu ya meza tatu kuva mu kwindwi mu 18 mu 9 turabitadaze biriko biraje kuko itegeza gusohoka mategeko rapport trimestriel bigiza ugwe amadina ari karabandanye ko tubona nubundi hayi gihengeri cha 10 yari damajani ndwi tuzi yuko kiriko kiraremera kiriko kirarebera mbwira kibi finance n'amadeni yani ayo madina ari karaje kandi ko yakwa mu gihugu hagati akakwa mu mabanki amabanki ntabagishobora gukora ibindi bikoga byo habagwiza tuba ngo bateze imbere imigambi yabo akaba ngufuka tuteni kimiradi musa niyo watsi deniri nini utuvuga tuti twajyatse kugira ibintu biducererwane ntibiducererwane mugabo bya bintu ugasanga byose nibazo muri affectation mugabo ideni Nabo birika ngwangwa amafaranga ngo yatoje ngo yiyongereye sikwiye kutubwira ngo yiyongereye yatoje amataxi mashasha bayashize ko ibiciro byaduza abantu batubitse umukanda ari muri affectation ngo kuvunga baganga bagiye tuko turabahemba amagupito ari kararuka byango mwa bikwiye kuyari amasuvasyo none hari ibintu bita Ama servisi do bazi nukuvu nuko nico kintu nukuri nubwo hari ubukene umukene ubicambire ku mukene nuko mina gutunganya neza uburyo bukaba yaronze kugira abugira ico mumari